Ndiyaqala. Entla kuverse 1 kunesihloko. Ukuthelekiswa kwamalungisa nabangendawo. Verse 1. Hayi uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo. Ongemiyo endleleni yaboni. Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki. Yena unonelela umyalelo kaYehova. Ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi. Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo. Ogqabi lawo lingabuniyo. Konke akwenzayo kophumelela.
Hallelujah. How happy is the one who does not walk in advice of the wicked,
yeah,
or stand in pathways with the sinners, or sit in the company of the mockers. Instead, his delight is in the Lord's instructions, and he meditates in it day and night. He is the light. He is like a tree planted beside.
Ukuthelekiswa kwamalungisa nabangendawo. Lelizwi ke eliqheleke kakhulu ke. Qheleke kakhulu futhi ke. Singaveza isithunzi sivala amehlo. Haleluya. Sizithunjwa. Sisezindaweni zethu. Haleluya. Sisezindaweni zethu. Sasicangcelela ze haleluya. Ezandawo zethu sisuka kuzo. Haleluya. Lelizwi elilulwa kakhulu nakubantu abangakholwayo. Haleluya. Kodwa ke ingxamu yalo naxa nje abantu beli-analyze okanye belicula ngalendlela belicula ngayo, kodwa ke ingxamu yalo ithini na? Haleluya. Kuthethwa ngantoni na xa kuthiwa ukuthelekiswa kwamalungisa nabangendawo? Haleluya. Which means ukuthelekiswa bayakhontolishwa. Which is about to put over low, Lisa, when Sanjani, low, get down, when Sanjani, hallelujah. Well, Uti, I owe your room to Oga, your table, Labangendawo, hallelujah. I want to get a bullock and Labangendawo, Babutin, hallelujah. I want to get a bullock and down, Babutin, hallelujah. Ewa, having a table, Labangendawo, Abangendawo, okay. Uthethwa apha nabantu abakholwayo, haleluya. Uthe uthethwa ngemini apha kodwa izwi elikaThixo alithethi kakhulu nabantu abangakholwayo. Isakhulu ithetha kakhulu nabathi nathi thina abantu bakholwayo, haleluya. Niyabona ke ngoku apha kule ndawo liyasikhetha lisusa kwiindawo ezingezizo. Lithi masikhethe iindawo zokuhamba, haleluya. Iindawo esithi sihambe kuzo sizikhethe sizijonge. Asuke sihambe nje singene noba kuphi, haleluya. Asuke sihambe nje siyodibana nabantu abangazuthetha le nto siyithethayo, siyazikhetha. Kodwa ke kufinde kuvele uzibone sowulapho ngaphakathi kuloo ndawo, haleluya. Kunyanzelekele ngokuba ulungise indlela yokuthetha sowukhona ngaphakathi. Besiphinde besikhe sathetha ke ngendlela kushumela ngezwi apha thing kuya kubi last week kwiveke eziphele ezimbini sithetha ngendlela yokuthetha ngelwimi elithi likhuphe into ngomlomo, haleluya. Into engazuphinde ibuyisele ke seyithethiwe, awuzukwazi uyibuyisela soyithethile, haleluya. Kodwa ke apha kuthiwa indlela yokubi ongahlaliyo embuthweni zabagxeki, haleluya. Ungahlali ezibuthweni zabagxeki. Ukusindiswa siyathalenjwa asozibaleke loo nto. Ukuthiwa unonelela umyalelo kaYehova, ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Usoloko uthi zazivela zonto abangcwele zivela zithi iyakwezo ndawo, kodwa kusukuvele ubonakale uba le ndawo ndizaya kuyo ndizawufika ndithini, haleluya. Ndizawufika pha ndidibane nabantu abangazuthetha le nto ndiyithethayo, haleluya. Ndizawufika ndidibane nabantu pha abazawube betye iinto zabo ngeendlela zabo, haleluya. Ndizawudibana nabantu abazawuthetha ilanguage endingazuyithetha mna. Kubalulekile ke uzigayida uzijonge uzinqande kwizinto ngezinto ezithi ziphazamise elikhulweni lakho. Siyabona kuThixo apha uyazama usilungisa bangcwele kwizinto ngezinto. Uthi ithi ujekomntu ngomthi ombiliselwe phezu kwemijelo yamanzi onika isikhambo sawo ngexesha lawo ogqabelayo olingabuniyo konke akwenzayo kophumelela ithi ke loo nto leyo ingasibhida ke kuba umthi lo umbiliselwe phezu komjelo wamanzi umthi ombiliselwe phezu komjelo wamanzi awufane akululanga ubuni haleluya akululanga uba wonakale haleluya ithi ke loo nto leyo sithi ke kabo sihlala sineziqhabo ezibonakalayo ezivelayo sihlala sihlaza ukuba umthi ubone umthi belihlaza sihlala silihlaza sihlala sibahle haleluya into elihlaza bo into elihlaza ibanhle into le into injalo into elihlaza ibanhle kakhulu sibonakala sinjalo kwabangcwele similiselwe emanzini similiselwa nguthixo uthixo ke sinqandayo kwizinto zonke icebo labangendawo elingalunganga uyasisusa kuso kulo uyasibhekelisa siyakwazi ke ukukhetha okurongo okulungileyo nokungalunganga uthixo usinikeza ingqondo entsha haleluya siyambonga ngokwenza njalo ilizwi lethu linjalo kwabangcwele kulezo kaThixo esikhethe ukufunda ngalo namhlanje uba siyakhethwa kwizinto ngezinto siyanqandwa siyasuswa haleluya siyabhekeliswa kwizinto ezingalunganga siyabhekeliswa kwinto siyabhekeliswa kwabantu abangalunganga siyaboniswa indlela yokuhlala haleluya sihlala njani na sihlala phi nabantu haleluya sihlala kanjani sesihlale kule ekuhlaleni sesizingqondo zethu senza njani kwizinto ngezinto ezingenabuThixo siphila nabantu babantu haleluya siphila nabantu senza izinto phakathi kwabantu haleluya nabantu wenza izinto phakathi kwethu sikhona singabantu bokuhlala nathi haleluya kodwa kuthixo sokavele asinikeze konke okufanelekileyo uba thina sikwenze haleluya siyambonga kuthixo ngako konke izwi lethu liyaphela kwabangcwele apho sivekuthi